Molweni igama lam ndingu akhona umbuzo ke uthi ibhala kwakho lo msebenzi ka-4 umphindaphinde ngo-8 umdibanise no-3 okwizibiyele usebenzisa ke umthetho wohambisa amanani ophindaphindo phezu kokudibanisa uze wenze lula ke lo msebenzi make sizame ke ukusombulula le nto sijonge lo msebenzi size sithethe ngale nto kuthiwa yi-distributive property yokuphindaphinda ke phezu kokudibanisa apha ke sino-4 umphindaphinde ngo-8 okwizibiyeli umdibanise no-3 abakwizibiyeli uvale ke izibiyeli zakho kuneendlela ezimbini zokwenza le nto xana ke unezibiyeli uye uqale ngokujonga apha kwizibiyeli uze ke ugqibele ngento engaphandle kwezibiyeli ii-brackets ke izibiyeli singayenza ke ngokulula le nto apha sijonge u-8 umdibanise no-3 ongu-11 masenze loo nto ke sithi u-4 umphindaphinde apha ke kwizibiyeli zethu sino-11 u-8 umdibanise no-3 ngu-11 uthi ke ngoku loo nto ilingana u-4 umphindaphinde ngo-11 ngu-44 uyayibona indlela elula ngayo ke sesigqibile kodwa ke ngoku umbuzo wethu uthi masisebenzise i-distributive law umthetho wokuhambisa amanani ngoku ke ngoku sawuvele senze lo msebenzi sisebenzisa ke ngoku kumthetho wohambisa uqala uphindaphinde ngo-4 kuqala ngoba ke ngoku uhambisa lo-4 umthetho ke uthetha loo nto ukuthi uhambisa eli nani lingaphandle kula manani akwizibiyeli sithi ke ngoku u-4 umphindaphinde ngo-8 umdibanise no-4 umphindaphinde ngo-3 masiyibhale ke sithi 4 umphindaphinde ngo-8 udibanise no-4 umphindaphinde ngo-3 u-4 umphindaphinde ngo-3 ke abantu abaninzi ke benza impazamo yokuthi bavele baphindaphinde u-4 ngo-8 ha-a kodwa kufuneka uhambise u-4 ku-8 uphinde umhambise umphindaphinde ngo-3 le nto ke yile nto kuthiwa yi-distributive property umthetho ke ngesixhosa wokuhambisa amanani xa se ke ngoku ujongile uzayibona ke xa sesiyenza ngokomfaniso ngqondweni sawuthi ke ngoku u-4 umphindaphinde ngo-8 masisebenzise enye umbala u-4 umphindaphinde ngo-8 ngu-32 sino-32 ke ngoku umdibanise kanti yena u-4 umphindaphinde ngo-3 ngu-12 ke lowo sithi ke ngoku u-32 umdibanise no-12 ngu-44 yabona ke ngoku yalingana nale ndlela besiyenze ngayo ngoba besifumene u-4 kodwa ke ngokuba bebefuna sisebenzise i-distributive law funeke sihambise u-4 kuqala masijonge ngokuba kutheni loo nto yenzekile ndifuna ukuthi sisebenzise umfanekisongqondweni sijonge le nto sizawuthi ke ngoku sibe namaqanda wethu amayi-8 sithi 1 2 3 4 5 6 7 8 amaqanda wethu ayi-8 ke lawo size ke ngoku siwadibanise namaqanda amayi-4 yho amaqanda wethu amathathu xolo amaqanda amathathu sithi 1 2 3 ungacinga ke ngoku ukuthi yile nto sinayo apha kwizibiyeli sinamaqanda wethu amayi-8 namanye amathathu sifuna ke ngokuthi siphindaphinde le nto yonke ngo-4 loo nto ithetha ukuthini ke le nto ithetha ukuthi ke ngoku sawuvele sidibanise le nto yethu kwizibiyeli ngayo kayi-4 into endizawuyenza ke ukuthi ndiyisike ndincamathelise ke ukhatha nokupeyista ngesingesi sino-1 2 phinde sibeke kwakho 3 sishota ngenye ke ngoku yesine sibeke eyesine sawadibanisa ke ngoku zonke yabona ke ngoku yile nto ke ngoku u-4 lento ifana ncakasana no 4 umphindaphinde ngo 8 umdibanise no 3. Uyabona ke masijonge ngoku yintoni ke ngoku le nto yethu la maqanda wethu ayi 8 aphinda kwayi 4 aphindwe kayi 4 yintoni le. Uba ubunozibala zonke ke zinto ubuzawufumana u 44 kodwa yintoni le nto ilapha. Apha ke sino 8 umdibanise ngomnye u 8 kayi 4 ubadibanisile. U 8 omdibanise ke ngoku ngomnye u 8 kayi 4 iba ke ngu 4 umphindaphinde ngo 8 xa usuyibhala ngokwamanani ukuthi 4 umphindaphinde ngo 8. Lena yo ize ibe yintoni le lapha ecaleni ngo 1 2 3 ngo 3 bethu ke abaphindaphinde ngo 3 kayi 4 zaba nge ngu 4 umphindaphinde kayi 3 sino 4 umphindaphinde ngo 3. Uyabona ke ngoku ukuthi kutheni ke ngoku le nto yokuhambisa amanani isebenza ngoba ke ngoku sino 4 umphindaphinde ngo 8 umdibaniso no 4 umphindaphinde ngo 3 funeke ngoku wenze izinto ezifanayo ukuphindaphinda ke ngoku njengoba uhambise u 4. Yiloo nto ke ngoku sihambisa amanani.